akumenya impamvu yagutumye kujya kumponda kuri urya musisi
kugponda wewe from ndara wewe from sukugponda navuze kuvyombona we navuze
kuvyombona wavuze kuvyombona bya wapi wavuze kuvyombona bya wapi
navuze kuvyombona ibiki
wavuze
kuvyombona musisi nakonye
uza kumponda kuri urya mudebe jari ngo ligera ubona je ndiko ndanwe inzoko
nazo
Juri gara ubona je ndiko ndanwe inzoko
sinzi kubona nyino none
akajama cameraman
sinzi kubona nyino none ndakubeshe
No kujya kumubwira ngo cyo wambonye wambonye ngo nabademo abademo bangaheje wambonye wambonye cyo wambonye
sakuye kuri mercato
ubona sikiya kaka cyama kamera
sakuye kuri mercato navuze kuvyo mbona
kuvyo ubona bya wapi na buyu wayi
wewe ko escrow
ubona kaka ubona enai ola enai umviriza man umviriza
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 gutu
enai umviriza No go muzana ibintu vya gushwa. Uko muzana ibintu vya gushwa na wena. No no go muzana ibintu vya gushwa
kuri sisi.
No no uko wiri kujya he? Uko wiri kujya he? Vuga cyagutumye je je kumpona kuri urya mukobwa. Mbwire cyagutumye je kumpona je kuri urya mukobwa. Cari gigi. Cari gigi.
Cari gigi. Cenasha. Cari gigi.
Washaki ki washaki ki. No no wogiye gutongoza umukobwa ujugena gupona izina giwanje.
Wapi sose ya gucina ukora?
Warazi impamvu igeje na pambanye niko nubaka izina giwanje.
Yes mbabare niko sose sose.
Mbona aka kajama cameraman.
Sose ya gucina ukora.
Yo mtara nigwa. Baramusaza jenari umvanye imodoka yanje muhira ariko ebana iracyafuye sana muga mfisa makuru yuko ebana wo siga ukora ahantu boja imiduga kaka wondangira aho hantu ndugu yangu ni hehe papa
hashike wosha iri kuri station kubir eba kuri kunango ya ruguru nibazeze ko ndese ushizikamba igi police mwangu ubushitse dusa service za bien mina tota furai kaka
kaka ni sawa
my brother eba jeni fresh ndashimimana eba
hashika wosha
eba ni modoka twigira myu nikimya abanya rero twa dukora ku buryo bwa kijambere wo guma mu muduga wawe Hama twa tuzakoza umuduga wowe uri ndaye.
Navyo kuri nda nsohoka papa.
Ah kaka, ni twigera turi kugura duzi ibiyo byawe tu. Sembe kaka, tanda ro ni twigera turi. Kato katumaze kuyoza neza, cyaduhanagura rero ibiyo amazi. Gumana natwe twigera tunanika. Baje kugira imodoka yawe fresh, cyadukoresha smonize idufasha kuba amapine yawe aguma ameze neza kandi aguma akomeye kandi aguma yagayaga. Nka landri promote umutananiga. Profisi machine idufasha gukoza ayo matara hama imodoka yawe ukayitora ifite itara rimeze fresh. Turafise kandi n'icyuma kidufasha guhindura irangi ku modoka mu gihe irangi ry'umuduga wawe riba ryashaje.
Sasa landri
yo
be hano none igiciro nanga.
Koza umuduga na mafaranga ibihumbi 10.
Aya na mafaranga
yo koza umuduga.
Yego. Urabanaga kantu mwene wacu ufate na gafana.
Muri hafi company na mafaranga dusaba. Murakoze cyane gose boss. Hafi ke wash.
Itigera tunani.
Bakunzi ba Hit Top TV, the number one channel in our country, the number one station in our country. Bakunzi ba Hit Top TV, nkuko musanzwe mubizi yuko ebana jeyo nifatiye ino micro ya Hit Top TV, mbanje ku rugamba. Mbanje ku rugamba, maje kurondera amakuru atandukanye. So right now, ndiye, mwarashobora kubona ikiganiro. Mwarabonye ikiganiro nakoranye. Mwarabonye ikiganiro cyaho N9 yafatanye kamera afata mikro bajya kwa Samuela ariko murazi izina ALVINGUCCI igenda yubatse maze murazi izina ALVINGUCCI amagogo maze kuronga kubw'iryo zina Nga L9 kwele akafata urugendo wagiye kumvuga nabi kuri urya eko mungu wangu sha ni mana jewe rero navyo kuvuga ngo nzanane na Balini na nini oya nyenje fise kamera wi wanje OG kuko iyo nzanana na Bali byari kuba ibindi birefu kuko ijya yari migambi ya Bali yakoranye na L9 gera baze kumara maza hari nk'umutara nirwa tsigera nanirwa murahabona hani kwa ba N9 nyana kwa ba N9 jenje kumubaza imvo nimvano yatume jaja kumvuga kuri ya kunuko arafungulia njira cameraman. Get a tuna nigo. I knew I was in line. Odi. Odi. A line. Fresh. Challenge that we can name, man. Let's see if you come and go. If you come, get him, ma'am. Foko ambiri ma vuje bya bintu yagiye kubikora ingo nambari biratu ingo eva ndagufise kwera acha gucheka gakwitwengesha no gumye ngo gukora jugumi
api no kwera
we kuya ingo Nindi ira pole. Cameraman ugaranga.
No camera asipa.
Camera ngaho. No, oh cameraman wanje urukura mutege.
Na camera
bine ngaho. No urukura mutege cameraman wanje. Njo ingo. Ingo. Foko tuva hafi wanyu. Kuko iyo umuntu ari wabo arigira manyama. Akachaibo na kwa kome cha.
Sina mbuyera gus, na muri quartier.
Na kibazo ni quartier wanyo ariko just shaka ko tuguma turi hafi wanyo. Ko uri hafi wanyo. Ukwibona nko kumengo ni bingine bito. Ni sawa none.
Fresh tu.
Sige wibona ubugangi.
Kubera.
Sige wibona ubustar.
Kubera iki none.
Cameraman usishowa kumurekura bidini mukamate. Ingo. Dazi ni quartier ni wanyo. Sindo hivi mwaje nanse nitugume hari iwanyu wencho cameraman urambwiraho magara nimba ringa nimba tuduge gato haje imbere ye gusa umujyama sishaka ko namugumiza hafi wa yega gutwenga acha ngo nicheke yakaka
So I'm going to week. Jeff, man, I go come in here.
Kaka ni sa. Aga kahungu murakazi.
Onze. Cheko onzi.
Yo kumenya ni vsi wa.
Aga sawa tu kana nda ukombe. Nubu fata kuko. Na ni week no.
Nenda ku nda ku fata kuko fisi mamu nda ku fata. Gomba wiruga kubera wiwa.
Yeah.
Tu ya kosha we nine.
Aho senda asbi.
Sawa. Hamna no. Mengo turawe tu. Konga ndazi ni kure yo muhira nubwo woboroga gute nta numwe yokumva nubwo no kujwingitira hasi no nyene nta numwe yo so bakunzi ba Hit Top TV the number 1 cha njonjo ingo cameraman fashufatire kano ka gumanga baki hapa ni sawa
fresh to
mazenez
janquer
N9 je simba shaka yuko ngo dutangure mu bintu birefu nini na nini N9 burya izina ALVINGUCCI uri hagaciro kangana gute
Dara hagaciro kangana gute
Yego
From that respect ariko muga nawe ma
Apana nawe je ndiko ndakubaza izina urabona urugendo twafashe je ndagukuye ari iwanyu ndakuza nino ni muri quartier iwanyu Muga aha nubwo uza kuboroga gute nibwo biza kugenda gute Je shaka ko tuvugana duhuza Izina ALVINGUCCI uri hagaciro kangana gute
Brothers kwa koze bro mere wenda we ukora koze
Ni mubandaye uyu muramuzi mwebwe Muramuzi aka gahungu murakaze kakagahungu rakaze Nanumwe nga sawa nakuzi nk'uyu mujama Ana nicho bogufasha barakuyua murakaze kagahungu Nako muzi murakaze ni mubandanye rero Nisikirize umviriza
izina ALVINGUCCI ariko kweri uri agaciro kangana gute nine
ALVINGUCCI that's man bro ichambere wewe ndazi urakora sana urumva can I keep it up so shout out to you bro that's what amaze urakora sana me ahanini wayacu ndakunze ko wewe
sawa umuzi ALVINGUCCI nk'umukozi kandi atigera naniga ngagiye we gupambanira izina ALVINGUCCI N9 ngagiye gupambanira izina giwanje ngafata umwanya ndiko ndaripambana kugira abantu bari menye wewe ugafata ingingo ugafata imigambi yo kujya gucafuza izina ALVINGUCCI
man nenda kubeshonon
ndugu yangu
kubeshonone bro
N9 turubahana je na ugona nisiki turubahana
ndabije
N9 gufata Bali ukamufata Bali agafata kamera ugafata n'iyi mikro uraza magogo amaze kuronga kubera gupambana n'iyi mikro mukaja hantu kujya gucafuza izina ryanjye uja kumponda naye ndugu yangu uja kumponda jewe
man wemve nabwi
unuko uvyimba vyatara ata nisiki ndugu umviriza naye nisikirize umviriza jenga sina je gufina kaka Saje kuvyira umviriza je izina giwanje bro uzokinisha ibindi bintu byose muga nuzokinisha izina ALVINGUCCI ndesha akakumenya impamvu yagutumye kuja kumponda kurujya musisi
kugoponda wewe from sukugoponda navuze kuvyombona we navuze
kuvyombona wavuze kuvyombona bya wapi wavuze kuvyombona bya wapi
navuze kuvyombona ibiki
wavuze kuvyombona
wa musisi nakonye
uza kumponda kurujya mude byari mvuga n'igero ubona je ndiko ndanwa inzoka
nazo
Jurigaru bwana cyane ko ndani nzoko.
Sinzi kubona nyine none.
Akajama cameraman.
Sinzi kubona nyine none. Ndakubeshe.
No kujya kumubwira ngo cyambonye, wambonye ngo nabademo, abademo bagaheje wambonye. Wambonye hehe. Cyambonye hehe.
Sinakuye kuri mercato.
Bona, siki aka kajama cameraman.
Sinakuye kuri mercato.
Kani yuko na cheka kweli bazani njo ingo. Agarara nga. Simama hapa. Agarara. Urugura twenga wibazani black. Ena ukura twenga wibazani black mbira basi cyakujanye kurujya mu
Mungu wangu we
abantu baratembera bakabona kwita Ena ni we urumuntu wo kujaje kumpona kurujya mu data
Na none tuvuge shukuri we gute ushaka kumubesha ngo uragwaye kumbe urukuranwa none je nuko muri aba bro wapi
Just sivyo vyaje sinaringwa.
Warugwe je nahe? Wari mu bitaro.
Wagiye kumponera ngo je sinaringwa ngo narase ngo
twazinarandira
ingo.
Ne twazinarandira.
Twazinarandira.
Narandira se niba jiji.
Ubusibali nazanye.
Eh.
Ubusibali nazanye kuko ndazi imigambi mwateguye na urashaka kuba wewe ijya migambi ariwe wayiteguye na bali. Sindo ivu. Ehe bali atakuwa peri kugira ngo kuvugira
sokuvuga ngo ni migambi nateguye na bali man none ahantu
none kuki basi wagiye kumponda
bali none ahantu bali yavyiboneye akayimbwira ati L9 angare yarafikia
turi yacu je nkuru ko man tusame
angare yarafikia
angare
ati igo irahera yamugenza kunzifashe jandi nkaraba
Ondire. None kuki basi wamponze basi.
Just a good ponze.
Jenda mponze.
Kani kini kinu. So kuvanga wikini wiki. Jeffroman navuze kuvyo mbona.
Kuvyo ubona bya wapi na buyi wayi?
Wako escrow.
Ona kaka. N9. Umviriza man, umviriza. Umviriza. Turiya. Guma hamye. Bali. N9. Kio kwambia N9. Tukuba umviriza N9. Umviriza. Nisikirize. Umviriza.
Dekura. Dekura gutu.
N9. Umviriza. Umviriza na kubwira. Umviriza.
Dekura gutu.
Je twubahana.
Dekura gutu.
Kandi nu.
Dekura gutu.
Umviriza. Nundi musi. Apana ba wabihevye. Nundi musi.
Basta bihevye.
Urukura nyumva. Nundi musi nuzokinisha izina ALVINGUCCI. Uguranyu.
Sinzosubira basa.
Je sindigera ngo rikiganiro ngo ndiko ndagwana ngwana nabo ngwana nabo.
Sinzosubira basa.
Woza kumponda nkande wewe. Woza kumponda nkande wewe.
Sidusubira ba, sidusubira.
Aka kajama cameraman. Era ni cyano kugirira nabi imana.
Sidusubira ba.
Ni woza kumponda nkande, urazi urazigeje izina ryanje je na gyubatse.
Sidusubira.
Wazi izina ryanje jige na gyubatse we nine way.
Ubize dusubira guce.
Wabikoreye iki? Wabikoreye iki cyangwa kumenya impamvu wabikoreye? Wabikoreye iki?
Utakupambana za kwangu.
Utakupambana bya kwako bya. No no no. Kaka ni sawa. Akajama hora kazi. Turi ya rera kuma hasi. Eh. Ngo muzana ibintu byo gushwana none nga. Oya. Ngo muzana ibintu byo gushwana. Ugo muzana ibintu byo gushwana wewe nayo. No no ngo mushare kutanye cyo gushuka
kuri sisubiye.
No no uko wiri kujya he? Uko wiri kujya he? Vuga cyagutumye cyo cyakumpona kuri urya mukobwa. Umbwire cyagutumye cyakumpona cyo kurya mukobwa. Cari gigi. Cari gigi.
Cari gigi. Cenasha. Cari gigi.
Washaka iki? Washaka iki? None wogiye gutonga, ugiye gutongoza umukobwa, ujuge na gupona izina giwanje.
Wapi sose ngo ucinde ukore.
Warazi imavu igeje na pambanye niko nubaka izina giwanje.
Sose ngo ucinde ukore. Yazimba bari ndikose sose.
Bona kaka jama camera man.
Sose ngo ucinde ukore.
Kaka fasha shaje amarori. Turiya guma hamwe nice ndagufise. Nuguri muri quartier iwanyu nta numwe ngaho kuvugira. Fasha marori kaka. Aga jamasha gagiye kumponda kumukobwa akagenda kisigura ibintu birefu. Ngo jende umubonongo ne rika mu ngo mu bakobwa kugira karonke umwanya wo kurondera. Guma hamwe. Si burofa wo gukora neti haguruka. Haguruka kandi wihenze ukiruka bitakwa birefu. Ko kuranyumva. Hana abantu barashaka kutwumviriza je nawe fresh. Just nari bwigere nko ruko cyavuga uko. Si borofa u. Desha kumenya impamvu wagiye kuvuga jya macamo kuri jya
mukobwa. Sinkwambiye. Bijyanye
ibiki. Ibiki.
Nange kupambana kijyango.
None wugiye kupambana ivyi wawe kugira umukobwa akwemere. Ujuje gukoresha izina giwanje. Ukumvuga nabi
sitaro diatena sinaje kutoka jama
man akakazi jewe akakazi je nkora nagakoze igiye kinini sana
ndabizi man ndabizi ndabizi
izina ALVINGUCCI izina je na pamba yokugira abantu bamenye
ndabizi
sasa wo gucugena ngo je wambonye ngo nabakobwa mi
sabe
nsabe ndo warabuze umukobwa gukunda uje gusa mwanamke akukupe warabuze umukobwa gukunda none wewe aka jama na sister munisa eh muramuzi umuhungu eh ingo uzanga ningeso zawe bazizi njo wapo isani sawa leka gutsinya nta na kimwe ni ibintu bisanzwe
ibintu
sawa muga muramuzi umuhungu
oya
na umuzi none wakuri igamba ngo ni muri quartier wawe
isani sawa mazenetse
aka gahungu murakazi Nakuriga mbago ni muri kare. Eh? Uyu muhungu ico twafuye sha mama wanje fasha umwanya gato. Ico ndakwibwiye. Umuhungu nutinye nana kimwe je ndumujournaliste. Ndumujournaliste ni mikuru y'akazi ryarujyane no mu cameraman isanzwe duko. Nyumviriza basi ndakwiganira ico yakoze uyu muhungu. Umuhungu yafashe Umuhungu yafashe umviriza basi umuhungu umuhungu yafashe umwanya umviriza grand frère mutwumvirize chabro umuhungu je ndumumenye shamakuru ukuranyumva kandi je mazigiye kinini ndiko ndakora kubwo guteza imbere impano zitandukanye ukuranyumva sasa uyu asanzwe ari umuririmbyi gizina giwanje nari pambanye igiye gitari gito cyane ndiko ndapambana nkubitwa ngiriki kweri zina ryanje rimenyekane kubivanye nuno mwuga sanswe nkora sasa uyu acafata umwanya atora no mukameraman dusanzwe dukorana yitwa Bali bagenda kumukobwa araho asanzwe akina amafilme agenda kumvuga nabi ngo je ndi ndaya ngo nirigwa mu ngo nirigwa mu bagora hose arondera ikibanza ngo ciyo ngo gira ngo we bamukunde ubunje kumuro eh ubunje kumurondera iwabo ni wabo yashatse kumfata nabi uko ashobora kuba ati ivyo yakoze ubu turiko turavugana gaca angara ko angira kwa manyama kaka umva je ari kosa no bamfise je kwe
none mu vyakuri uyu nta kuruna kumwe mwabigenda genze kuri uwo mwanya waruki
mwarimo kibonana nkuko nta nikigongo yagusavye rega radi
ikigongo cyahe yego asakanga kandi yakaramvimbako yakaramvimbako ngo ndi muri quartier wacu ngo hanana kimwe ongera ngo kandi ngahanguravye nawe ngo bo gukubita jiwase kaka uri mu makosa
muvya kuri amakosa arayarimwo muraraba mu kijenge
E9 cyero kuri Jesse nari kurango kubera ngo uri muri quartier wanyu rasta kizina giwanje ntuzosubire n'umusi n'umuzosubire kaka umaze je kunyonyera kariere yanje ubu wishe vyose umujyango wanje je nzogaburira amafaranga nguye hehe wamaze kononi zina giwanje je kugira ndakubabarira fo usaba kwanze imbabaze abantu baravye kijya kiganiye sawa imbabazi abantu baravye kijya kiganiye
mugira bas cameraman baze ba
aze he arikarakubona ukura ukura namugara waka kacamara ukura namugara
namugira hakarenga nuyari hari kimwe
Sabi mbabazi kwanza baravye kijya kiganiye
hari kimwe mvuze
hagarare ugo mu ugo mu ugo mu mutuki
asigomba kumutuka
none
okay basi okay bakunze bahita bakunze ahita TV ndasabye kigongo kuvya na
vuba apana gusaba kigongo wivyimbisha umengo kugusaba kigongo wivyimbisha
nisevuze none
none hakajama
nisevuze none guca
inai wangu jewe eba je sinzi ko bizoherera nga nuko nyene aba bantu bace bazuko je bino bintu nivyoherera nga aba system cyo uko ranyumva ina je nivyoherera nga sabiki go onaga kachamapa we nine enana aguruka E9 hagarara ngaho wembe he cameraman po kaka gaciye aka gahungu he kabanda nyicari E9 achiye.
Wanatembea huko mbine waona wanatembea
huko. Kaka nambirishe tu kweli. Achiye E9 basi.
Sina mubonye vrema naona.
Na ubonye maana renga nyinga.
Anatembea huko anapita hii balabala. Na huko mwenetanganya. Anatembea hivi kabisa.
Bakunzi wa Hitop TV. Bakunzi wa Hitop TV muramba warira cyane kuri ibi bintu nkoze. Ndazi yuko je ntigera nkora ibintu nkibi ariko impamvu yatumye nkora bino bintu ni kubwishavu aho izina ryacu tuba twararipambaniye ariko ugacugenda ugaponda ngo Alvinguccci vina ivi nakwa sio fresh behind camera my cameraman wanje nubaha cyane hama bali shaka ntange message kwa bali ndugu yangu ndabigusavye ndazi kino kiganiro uzokibona kandi sishaga nuko kino kiganiro kiza gukogwa nawe gusa ndugu yangu imikro rayizi twarapambanye gitari gito fise iyi mikro ariko ndagusavye bijya bintu nibizongere kaka ibire bitu bisirudi yake cameraman kupa kata shy image 27 ibindi tuzomenya aho